Tudo bem, Ndoa tena kanisa wa Mount Zion. Mount Zion meko. Mount Zion.